wewe ni Mungu uliyetukuka. Wanakuita Elishadai, wanakuita Elohim. Hey! Bwana wama, Bwana Yesu.
Bwana
wama, Bwana.
Hey, Bwana wama, Bwana.
I just, Hey, wamungu wetu, una cama.